Bari za umambo woza 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 na woza woza na kwaya na
matuma wakapiwa.
Mugwa biwe!